When I saw you in the window, you're so cold, I wanna knock at your door. When the wind blows, I can smell you like a blooming rose in the air. I just want to be your friend, maybe more than just a friend. I want to be your lover and friend. Da 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 da